ndakengurutse byinshi cyane kubona abapasoni baje kundaba tukaganira bakantera iteka ntibasuzugure nanjye sindabasuzugure Imana idufashe twese tubeho kandi wandi warambabaje kandi n'ubukimbabaje nawe utakiriho ariko ndababaramo iyo nibutse ikibondo cyanje uburyo cyagiye numva mbabaye
Itariki 8 Ntwarane umwaka w'2021 ni umunsi mukuru mpuzamakungu hari wagateka k'umukenyezi turi mu ntara Nyangozi aho twari twashitse mu muryango usigwa na Canjo Amissi umuririmvyi abenshi bita imfura y'umuziki w'Uburundi ico gihe byari bimeze kuno mwarabonye agapande gato ka video twaberetse ingene byari bimeze ingene umuvyeyi yaryohewe n'ijambo umuvyeyi yahirije ko ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe wari kuradukurikirana ndagusabye kudacira no video hagati kugira ngo wumve ubutumwa buhari ubwo twari twagendeye umuryango wa usigwa na Canjo Amissi inyuma yaho interview twakoranye na Christian Savye asanzwe rumenyesha makuru akora umuziki w'Burundi ambaye zimwe imyaka myinshi ndetse bamwita umukambwe muri kano kazi yaravuze nti naragiye mu ntara ya Ngozi ngo bamuzi yuko nabonye umuvyeyi wa Canjo Amissi by'ukuri Indundi Magazine nayo irabitunganya engineer pasteur bagenzi niko benshi bamuzi yemera gushigikira ico gikorwa kugira ngo Indundi Magazine ishike muri ugo rugo kuraba yuko umubyeyi gihari by'ukuri mbega intumbero yari iyihe umuririmvyi Berry Music nawe nyuma yo kubona ikiganiro cyo kimwe n'umwe mu bakambwe asanzwe ari mu mugwi abagarukira karanga Torbeka Joseph bari kumwe na Berry Music bifatikanya na Indundi Magazine doherekejwe na Christian Savye asanzwe yarazi iyo nkuru dushika mu ntara ya Ngozi ku munsi mukuru wahari wagateka ku mukenyezi mu ntara ya Ngozi Mama Canjo Amissi mu munezero abakuranye na Canjo Amissi mu munezero udasanzwe muri umuntu wa Canjo mu munezero udasanzwe ariko berekejwe n'amarira abuzukuru b'uwo muvyeyi bari bahari byari biryoshe koko ariko amwe mu majambo tubwirwa na Mutama Naseebu aratubwira uko bakuranye na Canjo abenshi bari babaze nk'amahasa no kuvuga babana baba bakundanye n'imiryango y'abikundanye banye nk'umuryango aratuyagira bumwe mu buzima babanyemwo na Canjo Amissi kurikirana kino kiyago gishobora kugufasha ibyinshi utamenye kuri Canjo Amissi imbere y'uko aba umustar imbere y'uko agenda aratwara ubushimwe nka prix de couverte mu gihugu cy'u Faransa
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ego mbanje gushima cyane gose kubona muri kino kicisharu nicaye impande ya mama uyu je na cyubwenge ndamubona inzu zegeranye zifatanye na gwacu hanyuma cyubwenge mbona mama nawe urumva bazinanye bakaba bari bazinanye ngira ngo twese tutarabaho na Canjo murumva rero yuko hari hukuntu ngomba kuvuga yuko na Canjo mu rundi ruhande tuvukana kuko je na cyubwenge mbona umubanyi wacu wa mbere ari mama Canjo hanyuma rero mama yagaragaje kunambwira mbe muzinanye guje tukiri muri gahombo mu rukago tukiri mu rukago twebwe twe tumeze gutya ndavyiga ndushirizaho kumenya ingene bari babanye n'ubu mama wanje akaba kiriho nibaza ko imyaka yibabwiye usanga ari ya mama wanje nyene atihenza rero nuko jewe ndamuzi Canjo tutaraja no kwishuri tukigiriki tugisimba ibiharo haru twabicanye muci harabukuntu abana muri ngoza bimbeho nyinshi maze ro tukota uwo mucanwa wivyo bishishwa by'ibiharage mu biharo haru maze bigashika uko dufise n'utundi tuntu tukatuvumbikamwo twaciye ubwenge mu buryo nk'ubwo atanu umwe ashobora kuvuga ati mbeje ndazi ivyo utazi cyanke gucyo hanyuma rero no kwishuri mbono mengo twamye turi babiri babiri muri aya mashuri atangura umwaka wa mbere wa kabiri gatatu nk'akarorero nushobora kuvuga nk'abantu bamwe b'ingozi bize umwaka wa mbere kuri ngozi nk'umwe ari mwitwa bahumvyi bahumvyi n'umuntu yari yarize tukumva ko yagaruka uyu mwaka wa gatatu ariko aratwigisha nyene birakomera hama haba ubundi nawe yitwa gasupari nubu aracariho we wari kubahumvyi yitavye imana uyo gasupari n'abamuzi babashoboye kwiga kuri ngozi kuko yari shuri cyane nka rimwe tubona benshi twaciyemo kuri iyo myaka yacu nuwa gatatu ngenda bavuga amazina barabari mu harura kuntoke ntugere kandi ngo barabari mu bafise ngo ama diplome nkuko abantu bavuga ati ariko baciyubwenge kuko barashoboye kudushira mu minwe yababandi nayo banose za diplome hanyuma rero ikintu cyo ntangaza nuko tumaze guca nk'ubwenge tugeze nk'umwaka wa kane harya mu gishaka shakari twarafata hari ukuntu twafata tukagira ngo gitari twari tumaze kubona yuko hari ama orchestre ni ukayuko yatanguye yo ntanguye kubona yari kurujya mufaso ni mwabonye bya mufaso ni burya hari habantu baronse ivyuma bakagerageza gukangura ico gisagara cacu yari kanso wahiri bamwe bamwe naho baracarimwe nyene ariko niho hantu hatuma abantu bateramira bakazoryoga niho natanguye kubona mbere gitari numva abantu bavuga ngo na bassiste bivuga harimo n'abakongomana maze rero icyo gihe twe twakina na bijya bintu by'ubishakashakari tukabitonora gato tukagira ngo gitari tukavuza akajya kantu tukaryoherwa tuvuza niki tuvuza nakantu kameze nk'ugwembe twasobitse mu sinzi ngene mwo bibona iko twabigira twagize nk'ingingo indwi maze tugateranya rero ivyo munyuma nza gukanguka sanga koko ivyo bavuga indoto turi ko turaronka vya bitari nyene ibi bisanzwe nakibonye ngaha dutanguye kugira iki dutanguye kuja muri secondaire vya bitari dutangura hari habari bitwa bangabo Leonce bari mbere yacu nundi yari mbere yacu yitwa Gedeon yari w'ingozi nyene Gedeon se gahungu ngaca nibaza yuko mbega kumengo ayo mamuko y'ibitari ku mashuru mengo vyaje bitangura ahangaha ingozi kuko no naho bavuga ngo bariko bararushanywa wasanga abo bangabo Leonce biga kuri Dombosco ndibuka ko nari mu mwaka w'indwi gucyo ariko natwe tugenda tubashengerera hakaba hari umusareziano atari bwashobore twebwe kutwemera yuko dukora no ku gitari ko gukora ku gitari byari ibintu byiteka ridasanzwe maze rero ndatangara kuko jewe sinihutiye cyane kubandanya niga iryo shuri ryo muri Dombosco byabaye ngombwa yuko mu muryango ahari umuntu nuvuga umugira neza yavuze ati oya raba mwese ntimwoguma kuri Dombosco acaranyorohereza njani Bujumbura kuri ecole technique ajya mu Kamenge uko niko nashoboye kubandanya kuri Dombosco ariko abashoboye kuhabandanya nibo bantu babaye urangirano nko mu Burundi ku bintu bya muzike kuvuza gitari maze rero nikimeyamya nuko Canjo yagiye ahantu bavuga ngo ni pirogedo arabu wa mbere mu kuvuza gitari iyo myaka arabu wa mbere nuko nanje naciye mpura n'abantu baba Fredo Rasharite barababirigi hanyuma rero icyo gihe n'ibintu mbere novuga by'amadini ntibwari byanakomere cyane je naragenda mu misa padri uwo mu Fredo Rasharite akavuza piano je navuze gitari abantu bagasohoka bavuga atahugura ryo mukati wa gatatu ko ari ngo kwa Mungu bamu mukati wa gatatu kuri table humbo uyu mukati wa gatatu nabe niho nza kuyicara aturazi ngene ugiye kwa Ketiva Mese ugiye kutuyoheshereza mu misa ingene twumva tuvayo mengo nibindi bintu nakanyamuneza kenshi cyane baransabiye umukati ugira gatatu nta numwe yarenze umukati wo kwakapa ibiri uwa gatatu na urya je ku Mese basose bose arakanyamuneza no mu Fredo Rasharite umubirigi kabona yuko kuba ndiho jewe bifise ikindi kintu mu banyeshuri bose biratinda biranashika je ntangura kugira iki koronga ka groupe gato ntangura kwigisha gitari nti natangwe guca ntangura gutanga icyo cyumvire ko ba Fredo Rasharite bazana ibitari nk'ibyo babyitanga na maseshe hama rero ntangura kuzenda ndaforuma abana buke nuko rero ntabandanyije cyane na jewe inyuma yuko maze kugira imyaka ine byabaye ngombwa yuko camindura iryo shuri kuko byava ku manota urose amanota meza wagenda mu bihugu byo muri Afrika nka Algeria nka kibaye nk'uwambere wacu kugera no mu France icyo gihe umaze imyaka ine gusa hanyuma ndonka uburyo bwo kugenda i Tripoli ubwo rero iyo group mba ndayivuyemo umugabo jewe nanje nari nashoboye kugira iki guparticipa mu ihayanishwa ryari ryo mu 78 gutyo nibuka neza umwe ngumwe ngutwe n'umunani cangenda ntuze mu gwacu wabaye wa gatatu ntaronse n'agashimwe kuko naguma numva gusa ntibega mbe kuja mu ndege no byari bindi muri iyo myaka bitangaje bitumvikana bamvuga mu radio kane na Swidrisa yaraheza tonde ngaha kunuku byaratangaza n'abavyeyi banje ntibashobora kuvyumva yuko ngomba kuja mu ndege nico cyabatangaza gusa n'ivyo kwiga bari bazi kwiga he yari hose n'ukwiga ariko indege kuza kuyijamo byari bindi navyo rero nico gituma ndabwira ubwo buzima twasangiye twarasangiye ubuzima kuko nabavyeye kandi tukabana kandi kenshi je narara nawe ku gitanda kubera muhira hari havusa biravyo bakobwa gusa kobwa nabo bakagira urwamo gwinshi mama ati nibisangira undi muhungu bakobwa wanje urya ni biragodwa twama mukuntu nyene duharira urabona ivyabana muhira hanyuma rero nama je ndyamana na canje ku gitanda kimwe tukazohava tugiye hehe tukazohava rwo dusubiye ku ishuri nizo mu giye gitonyi twashubiye kuba umwe muri nuzenye secondaire yo ngahe ingozi nandi muri secondaire yo mu Kamenge rero mu vyukuri harabaye ikintu dushobora gutandukana gato kuko umwese yagiye araba ibimuraba kubera amashuri yaciye adutuma gatonyi tugira atabukurikira ibindi vy'ubundi kuko nkaho hanzeho nagiye nashowe kuza nicara nk'imyaka ibiri mugakubera yuko hari ya hari ukuntu ubuzima bwifashe neza twarashobora kwirihira indege haciye imyaka ibiri kutwo dufaranga nyine bashobora kuba baduha hanyuma rero ndamukurikira na warankurikira naza muri vacances tugahura tukayaga gushika ha mu nyuma ndaza turaririmba gatonyi kuri yakora ngaha kuri ena nsiena kuri ene yakora kuri ene ndaza nje mugaruka ruhuko hanyuma rero turagira kandi kigiteramo gato twari babiri niho twatangura kuririmba karirimbo ngo ati ngo gahungu baritazari kaje mugabo barahinduye mu nyuma akana baritazari yemwe kaje kire twe twavuga ngo kumusozi wabusigaye mwe simba naraharaye kumusozi wabusigaye mwe simba naraharaye simba naraharaye yemwe simba naraharaye sha urumva rero bavuga ngo igihungu mbone ipfuye yemwe nyagufuko yagapfuye umuhungu mbone ipfuye yemwe nyagufuko yagapfuye yarakoze biranka yemwe yarakoze biranka kwisaha y'umunani yemwe yarakoze biranka tukaza tumugeranya nawo ngo kitwa baritazari gahungu baritazari yemwe kaje gatembera kaje gatembera yemwe kaje gatembera iyo rero niho byace biva iyo orchestre baca barabihinyanyura bumva nakantu kugutwenza mugabo urumva karakantu kugutwenza ariko barabihinyanyura rero bisha nyene orchestre irabikorera ko kaje kaba karirimba kugeza no musingira mwe baramaze gukunga ego karakantu kugutwenza nyene kare misoro ibiri umwe yitwa baratazari undi yitwa mbonipfu mgambo nipfuye yitwa Melikio ariko baca bamwita ngo ni mbonipfuye aho rero bari bagiye ku mutumba umwe busiga bagenda guhiga bageni hari uwavuze ati nyene iryo jambo urumva cyane twenza abana ati mbonipfuye kopo vyaranse nyene hanyuma rero baratazari wasohoka nyene ashira amaboko hejuru ati yishima ati nivyo ibintu byagenze neza kuko muri icyo gihe abantu baba bashoboye kugira iki babashoboye kurindira yuko umwaza gusohoka avuga ati ibintu nivyo undaza kuvuga ati oya canke kinduru nyinshi zikaba rero mu byukuri nogomba kuvuga yuko tuzinanye nka kujya umuntu uvuga ati aba bantu ese bo babaje si no kuvuga kuvukana uyu niwe yatanguye uyu niwe yakurikira oya ni hamwe uvuga ati amahasa leverage mu tuvuga abantu usanga bavuze ngo bavuye nimbari mu ngovi imwe nimbari muntuze mu mesi imwe ibintu nkivyo kandi twashobora kuvuga tuyu n'umukuru n'umutonyi ko twarasangira inkino mu bisanzwe ariko jewe rero ncangenda mu kuntu bitashuwe kunkundira ku muziki ndawukurikirana ncankurikirana kazi rero kikintu zenyi kibikubufundi ndagakurikira cyane gose ndanavayo mu Burundi ariko nakoze sinashoboye kusubira kandi kubona byoroshye ngo nshobore guhura nawe hanyuma rero nuko rero biratinda birashika yuko ansanga aza guherera kuri hopitali ikiremba nanje niho nakora turamwitaho maze imyaka ariho nkora hanyuma niyo misi iwe ya nyuma kuri ibyo bitaro nakora ku kiremba ni muri ngozi nawe ku birometero 30 rero nuko abandi nabo bashoboye kumenya byinshi babimenye byinshi nyuma yuko dutandukaniye nyuma yuko kandi ari bo bakoranye cyane bigakomera barabandanije kumumenya cyane nanje nkuko nanje nari namumenye cyane yamenye mu gihe twari tukiri ugwaruka tukiri abantu tukiri hasi cyane rero ngira ngo ibindi navyo
ushaka kubaza birimo zose za cancu amisi
Okay.
y'imibano kwari uko kandi ukumva kwa majambo nkora muti bika yakura mwase yakura mu batama bunga yakura ku ishuri kubera ikaye majambo yarayafise yarengeye n'ubu atigera atituka uyu mvira yuko umwabanye yuko izi yakora
je ndibaza yuko ndibaza yuko rimwe na rimwe umwana burya rimwe na rimwe ubuzima bafa kuvuga ubuzima akuriyemwo canke twakuriyemwo buragenda bukiyerekana mu bundi buzima no uvuga ngo bwa kabiri ubuzima bw'abantu bavuga ngo barisununuye no kuvuga je ndi buka yuko inyuma yuko papa wiwe atakibana na mama wiwe ubuzima bwaramukomeranye bwaramukomeranye cyane kubera yuko nawe byarashika mu nyuma akacaza iwacu je na jiwabo kuko navukanye n'abakobwa benshi ariko rero wewe yacaza kubera yuko bitakunda yuko ubuzima bwo kwa papa wiwe yabubona yuko kuko papa n'umuntu atashobora no kumenya yuko yafunguye akarorero papa n'umuntu yashobora kubona muci yarazwe muri ngozi cyane muci bahita isizeni ngacyagiye abantu bagenda kugura ikawa rero iyo sizeni bavuga iki nuko umuntu wese yashobora kuza kwisununura mu kantu yarakeneye benshi maze rero bigashika akavuga ati kwishuri bantumye nk'ikayi cyangwa ikaramu je tukaca tujyana kwa papa nawe akaca atangura kugira iki arabi noti y'igihumbi ashyira ku ruhande ya sengisayira ya 50 yijyana twe dusinoti gushyika y'ibiceri bitanu inoti bayita kingoro ni ukuvuga amahera atanu y'ibiceri inoti y'amahera atanu yari iriho arayiraba hanyuma mbona arayikuyemo kuko ikawa zaza ari noti nshasha z'imifungo arakuramo muri yindi ya tanu bica birananaje nari umuntu ngunda kubona ibintu nkabona mu buryo butwenza cyandatwenga nibuka ukuntu bavuga ngo umwana yogusaba none umukati ukamuha ikibuye ntarune nabisomye ivyo rero turabigira ku commentaire kuko we ntiyashobora kwanka iyo papa yamuhaye yabarayo nyine hanyuma ndibuka kantu gato yuko yagomba kuvuga none ngacanjusha ntiwoca wigira kwa mama uti kwa mama sino hagenda mama niwa nkomeza ahubwo yabwiye ati kwaso turi kumwe ni twavuga ngo turakasikorose mugashyo twagiye twaragera akadufungurira izondi yatuzirye ariko kuza kuguma aho ngo arareho atagenda gutangura kuza kurara isabunda rero ni ngaho hagufi ujabutse iyi nkaka uragenda ni kwa sekuru mugashika ngo ni komini nagomba vuge agasozi sawunda kuko ari nini ari rwizingwe nini sawunda utuntu ngutwo twumvikana cyane gashika ngo iragutse cyane gose rero afuka shaje nahora ndagukurikira mugayi sawunda none sawunda nze oya sinoza ndaraba ninge nuzunyagirwa je bikangora muga nubu kabona yuko agomba kwimenyereza isabunda kuko ni kwa sekuru nawe yarabona ati none iwacu hoho ni umuhindaro none yoca haguma none akiga ko ariho hagufi yaho twiga agaca haguma nyene nawe nkabona ko afise icyumviro cy'umuntu akuze ntagume je atahagumye nkibaza ibindi ariko akagomba kunyereka yuko oya yohicara iminsi ibiri mugabo oya rero mu icyo gihe nuko kenshi naho niwe yanzindura turagomba no kubifa 11 zo mu gitondo twaharamaze twakura tarakwira hose ahantu bita mu budamagago
Niho twavoma.
Hanyuma rero iwabo bakamukarira agaca vyuka na 11 ndamubwira 11 ndazemera nanjye urumva nefise navuka n'abakobwa vyaroroha. Ati nicyo kibazo sende gifise cyane. Mugabo kubereye ko ntegereza nawe kumukurikira buracije hameze nabi n'ahantu hari akira amashamba abantu batinya ibikoko nkaca ndamukurikira. Namukurikira nkabona ahubwo agomba kunyanguraje ngo nubwo akabitwa subira ngo nitwiga hagufi nishane je numva igikano n'ukuri kuko nyahantu hari umudugo uteye ubwo wumviye imitsi habyarashika n'umwana agashika mu hiruga cuyamena utsite sinzi nakagozi ko gukoze ku gacuyamena waba warushe cyane ndamugira nje burya kugira nk'ivyo numva mengo sino bishobora cyane gose ariko muhira baratinda barabona ati ntubona undi mwana byaciye bintuma rero yuko nguma ndi kumwe nawe tuja kuvoma kuko bamaze kubona ko bavuga ngo yarezwe neza yuko nuko tumara amazi ngaca mvyuka tukajana kuyazana ayo mazi 11 kenshi haba hataranabona haba hatarana bona
kandi twagwa na mwa nake n'umuntu namushiki wiwe
urumva rero mwico gihe byarashika yuko aca yiyambaza abantu bo mu miryango miryango bakamuhana hana kagenda mbo mugaje nkabona nti kuko je ya haba bikava nuko ubwo buzima bugize bukomeye akaguma yiyumvira akiyumvira nkabona ko yiyumvira n'imbere yanje nkabona yuko yiyumvira ngo rekasha ngo rekaje ngo bujye ngo urazi ngo nuhitamo kugenda muyirije kumwonga mu ndamaga gwa ko nkubitwa na muze akankubita kuko ndavyibuka igihe kimwe ndavuga nti na wakubita nabi uko yafata umwana akamutura akamuhonda hasi yari umuntu bita mfisa akomeye muri ngozi no ku minsi twagira ngo turifungira amazani ni waje gusimba ingunguru zitandatu mbere yuko turya umuceri twara rya umuceri ngaha mu giswahili twaca tugenda hariya kuri katreme bata yo ku kibuga cy'umupira akomeye muri ngozi kandi agasimba ingunguru zitandatu zigenda marara gucya hama gacagenda kwiruka kabanza kinonora umuceri ya uhaze kandi niwe muntu bemera mu buryo umuceri neze bazi babaza kusiganwa kusini ya kuyimara urumva ivyo vyose muri ngozi ubajije ati mfisi wasanga kandi mfisi akavuga ati uko twamwumva no bose nawe amahera yaronka yavuga ati cewe sinzi cewe mfisi cyananeye muri ngozi yashobora kuba kuko hariho nk'abadamu kera turabana twumva ngo yitwa setimire umudamu yitwa setimire bacha bacunga ngo mbega nende umwubahuka mugo gasanga mfisi yaguze ikawa gasanga babagore batinyise muri quartier baravugana tembererana ntangorana ikindi nabonye ko ari umuntu atoroshe nuko yafata kera hari icupa rya wisika mbari koti yarambara neza cyane gashaza ariko agagenda fisi icupa ngaha rya wisika mukiganira gacakura mu gacagira gucye
Inyuma y'ijambo rya Mzee Naseebu Berry Music aratuyagira icyari cyatumye ashobora gushika. Inyuma yuko tuyagira icyari cyashoboye gushika, Christian Savierato yaramubajije Mzee Naseebu ati mbega inyuma ya kino kiyago tuyagiye n'iki uno muri rimvi mushasha yo kwiga kugira ngo azabeho canke izina ryo rize risigare nk'izina rya Canjo Amissi.
Kwihangana. Uko umuntu agenda kurusha kwihangana akurusha kugira intambuko. No kuvuga aho wewe aho uza kubona umengo haradugaje sinwagirika ariko wewe kubera kurusha kwihangana naza kujabukaza kwarengana za ngirika no kuvuga nicyo kintu cyo bakigoye mu buzima kubera kwihangana ni wo muti w'ukugishobora ni ako niko gusa no mubwira uko nigiye kuri cyanjye zo nyine kwihangana namwigiye ko kwihangana icyo kintu kandi tungana ariko kuko yagomba kugira iki yagomba kuja mu myanya canke mu bihe canke yashobora kwemera kiti iki kintu jembo no kumengo sino gishoboye ariko mu nyuma byagenze gute byarakunze iyi sengero rero aho sinari bwahagere kuko nagoma mvuge yuko no mu bantu bize kora yagiye kwiga kora imbere yanje kubera iki nubwo twangana yagiye kwiga kora kuko mu muryango iwabo hariho abantu batangwe kwiga kora kuko kenshi kera nko mu muryango wanyu hari umuntu yize kora byaroroha yuko nawe bakoriya ntabakwereka ati twebwe rero byari bigoye kuko iyo kora utarabona umuntu nka so wanyu cyangwa ndayigize kugira uce papa na watayazi nawe yinjiye idini kumbure acaronka akazi ubwo rero kugira yumve cyacyumvira ati ndakujanye muri kwa ndagufasha kuboko byari ibintu biri kure gose nk'ukweza rero nicyo gituma jewe uvuze gusenga yarazikora cyane ivyo amasengesho yarabizi cyane ariko ni hamwe nakubwira nti umuntu aratinda akagirike aratinda rero nsubwigenge mengo kintu kiramuzituye kuko we kwizitura yumva mengo ntibikunda akumva nk'ikintu gishobora kuba kimuzituye yasanze isi icimwagukira isi yaraguse isi kujya je navuze nyacyakunda muziki yacu yakunza ahubwo kubona ko abantu mbega yo kwidagadura gute mbega yo kumva ko afise ubwo burenganzira bwo kuja imbere y'abantu atahawe amasaha yo gutaha atagende kuri amasaha yo gutaha cyenda vyibuka yuko tugiye kuraba umupira ingozi hari abantu bazi umupira cyane
bakina na za muhinga zande twe ntwarindira filimbi ya nyuma ariko byose ntwabirindira kubera iki kubera umugenzi wanje ntiyashobora guca nsiga ntitwarindira ngo filimbi ya nyuma iravuze ngo tuje tutana abandi nabandi bose dutaye twiruka oya nitwa ntivyakunda twebwe twateza gutanya iminota 20 itaragira umupira batarawuheza kuko tuvuga tuti muhira baduhaye nyene isaha ntarengwa ko kandi wayirenga kugakubitwa ntivyari bimwe byo kuvuga ngo nugufinisha mwana oyo ugacukubitwa
nagomba d'abord gushimira ukuntu batwakiriye hano nshimira murumuna wa Canjo Amissi ukuntu batwakiriye kandi turi aba étranger nibaza ko Christian we yaramaze kuza hano twari rya mbere tuje hano nimba ntihenze so kuri jewe ndu muririmvyi mushasha nta n'imyaka 2 ndamara n'umwaka ngira nturakwira menyekanye ariko natanguye kera nkuko mutama hano yabivuze patience cyangwa kurindira cyangwa kwihangana niyo nigo rufunguruzo rw'ibintu byose kuko nanje narihanganye imyaka ishika kuri 6 taramenyekana ariko kubera nabikunda ariyo yari indoto yanje narabikunda ndabibandanya malgré ingorane zose zarimo nibiki hama kuri jewe aha nakwicirwa kuko mfise imyaka mike maybe ngira ntikwiye ni imyaka iheze umuhisi yitabye imana ariko twe twa navutse canke nakuze numviriza indirimbo ziwe cyane nkuko bari babivuze niragiye asize nabana tuzobyara ngira ngo nabuze ukuru bazoguma bayumva kuko Jane of Gako yara maraso hari ukuntu indirimbo ziwumengo ziracyari nshasha sinzi ko muhora mu byumva hama nagomba gushima kandi indundi nshimire kandi na Christian Sabye baranteye aka muntu umva birankoze ko kuko narakurikiranye histoire gato ya Canjo nibaza ko hano iwacu mu Burundi atamuntu bara haragera ko banganya amateka sinza ariko baraza kunkosora nimba nihenze kuko niwe yaserutse cyane gose niko novuga kurusha abandi bantu ku masene internationale gushika kuri inosaha sinzi ko muzihigano rya RFI Christian Arizi cyane nibaza ko ari mu ba mbere batanguye kuri twara nimba ntihenze niwe wa mbere so ico cyose nabye ndobserva murumuna we hano ariko aramuvuga numva pen canke nababaye nyene kuko mu bindi bihugu abaririmbyi bakoze amateka nkayo basize une legend novuga gute habaho n'icibutso cyabo ture uretse kugarukira family haraba ucibutso cyabo so je nagomba gutera akamo leta mbyeyi leta yiwacu iraba ico yokora kugira igarukira umuryango w'umuhisi kugigarukire umubyeyi hano murabona ko atamagara menshi agifise gukora cyane kugirane murabona naho baba ni ibintu bidashemeye ku muririmbyi nkuri yakoze ibintu bikomeye cyane gushika nino sata urasubira kuri kubikora subire kandi ntera kamu ku baririmbyi bagenzanje baza kubona kino kiganiro baze kwikubita gashi nabo barabico bazokora nta kintu kinini cyane bari ndo dufise ariko ico nzoba nshoboye nzogikora nzogifasha ico cha obedea abona ko hari cyo numufasha no mushikana amwere ku kuntu wabigenze nta kinini cyane ndaronka ariko ndashimye ni experience kuri jewe shima kandi no kuntu mwatwakiriye tsuye kandi gutera ka mu leta mbyeyi irabico yokora kugira igarukira umubyeyi n'umuryango w'umuhisi Canjo Amissi murakoze
Ntakwibutse yuko ukwezi kwa kane itariki 6 Canjo Amissi azoba rumanije imyaka 25 ashengeye kuko zari itariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1996 agiye gukwiza imyaka 25 ekurikirana Berry Music ucukurikirana zimwe mu mpanuro yogendera ahabwe na Mzee Naseebu ntivyahereye aho ayandi majambo yarabandanije murumuna wa Canjo Amissi na warasaba icyo arashikiriza icyo saba ubutegetsi abaririmvyi n'uwese afise icyo yofasha
jewe ndi murumuna wa Canjo Amissi jewe sinabaye bujumbura mugabo twarabanye akanya gato y'ubujumbura nyiri muto hama we mbanye na ubujumbura nyiri muto icyakurikiye niki igihe ndegenda kwazi iguye muri Tanganyika je niho nafi ubujumbura nari muto cyenda duga Chanda duga ibyo jumbura ndaduga ingozi maze gushika ingozi icyakurikiye je nabandanyije mbana na mama byara tuguma tubana n'umubyeyi wanje mbyara n'ubu niwe turi kumwe icyo gusa nshikirije mu nyuma umuhisi n'umuntu atikoroga n'ibintu byiza ibintu byose arabibona cyo kimwe jewe rero icyo ndamwibukira ko yarabaye mu rupango aho umuntu yitwa mama masoro atekera ibintu by'imiceri byitwa ipirawu hambavu ya bisere nanjye narabaye abana n'umudamu wiwe nyina w'umuhungu wiwe yitwa sani aba mu Kanyoshi hanyuma jewe ndidugira ingozi maze kuduga ingozi mwene wacu yararirimbye ururirimbo rwivuga ati ngo kurinda ndaye ngo genda amahoro imana ikwakire urwo ruririmbo rero rwaramukwegeye ingorane ndende aca yimukira agenda ahantu bita mu kidumbugwe mu kinama kubera n'ubundi yari nsanzwe umubiri we utameze neza kubera ubuzima yabayemwo bw'ubuhungiro acara amerwa nanjye jewe umuntu wahe ingozi niwe yamaye hiyasi ndarikura mu intebe nca ndagenda gushika ahantu mu ruvumera kuri 19 ku muntu umudamu yavuka ya sewe yari yarabyaye byitwa ko bavukana niho bari bagiye kumutura aho mu kidumbu rwe mu kinama bamuzana duca turamutura turamuzana direkti yaraye mu nzu kwa mama iminsi ibiri tuca tumutwara ahantu bita ikiremba ingozi ibitaro byari birongowe na Dr. Jaminana afise umugore w'umwana hanyuma ijambo Dr. yatubwiye turi kumwe na mama mama yibaza ngo n'ibindi bintu ibyo Dr. yatubwiye ndabizi umuhisi abapadiri bakoresha ibintu by'amafoni amatelefone ntiyari bwaza umuhisi apfuye je ni je nari twako n'umuntu akuze muri famiye ibyakurikiye umuhisi yagiye gutyo nyine ntibigeze babona ko hari ikintu yaba yarafashije mu byerekeye kuhayagize igihugu cyiwe umuhisi yagiye gutyo na n'uwahageze sinzi ko kwari kubera amagumi sinzi ibyo ari byo umuhisi rero yaravyaye yari yaravyaye abana batatu umukuru yitwa Kingi uwa kabiri yitwa Simba uwa gatatu n'uwo muhungu yitwa Asani aracyariho umukobwa yahungiye Tanzania ashyitse mu w'icumi na rimwe bamutera inda aje acaravyara umwana kumbe ni ya mukobwa wawe mutsima acarapfa uri umukobwa wiwe umwuzukuru wiwe ashyitse muri kaminuza i Bujumbura umuhungu nawe yitwa Kingi bamugonze ariko ikinga aca aritaba Imana nawe yari yakurikiranye umwiga wo kuririmba nka Sibiwe n'uyo muhungu ari Bujumbura aracapa kugera akaririmba umwuga wa Sibiwe Sibiwe rero kubera ata bintu by'amarongo yahamira nta kintu yasize muri famiye abana bari nka tujye dusaba ubufasha turasaba abo dushyikira imbere kuko n'umuntu indirimbo ziwe zugururiye televiziyo turasaba ubufasha nk'abo bana biga biwe namba aricyo uwo dubafasha akabafasha kuko jewe mfise umuryango muremure kandi ndi umwe abo bana rero
amajambo aherekejwe n'amarira amosozi birankakaheza ariko mu byukuri nanjye byanteye kwibaza nti mbega byukuri umubyeyi asigwa na Canjo Amissi byari bikuye yuko aba muri iyo nzu imeze uko nkakubutsa yuko iyo nzu bayimukuyemo kugutinya yuko yomurwako ubu iyo nzu isigaye ikorerwamo ibyo tutazi ubu iyo nzu isigaye imeze nk'ishamba birababaje cyane uravye kuri iyo image uri murundi urakeneye kubona gateka ko muririmvyi mu myaka imbere urakeneye ko muririmvyi azopfa ariko bakavuga nti harabayeho muririmvyi runaka yasize ibi nibi iyo imaji guhicigwa je banyita Allen the Real iyi ni Indundi TV bandanye kuri kintu biganye bica kuri Indundi TV.